etiwe street le go ipelela phenyo phenyo e re bone re le tonkraga mme re tlala le ka mothusa tautona mme ke re re le moga phenyo ye re simolola ka go le moga ene o go godimo ka gore tsotlhe di laolwa ke ene ha la o tsa gore o tla nna mothusa tautona o tla nna mothusa tautona slam bisto aije ke tonkra batho ba botete ke ne ke re e re re le bogala phenyo ya 2019 ba botete west le BDP yotlhe le botswana botlhe re lebogele le mothusa tautona wa rona ke ne ke balolola dingwe tse ga ke a di balwa tsotlhe ka nako e ne ka tsamaya ke ne ke balolola dingwe tse mothusa tautona a di dirang ka gore e re lebogela phenyo ya 2019 re tshwanetse re lebogele re be re ipelele seabe sa ga mothusa tautona yo e leng ene mopalamente wa botete west tse a di dirang mo puso le mo lehatsheng la botswana aije ke tonkra e re ke leboga ke lebogela tlhopho eo madomi gore lono lo eme ka dinao lo bereka ka 2019 le nna ke le modula setilo wa bomme ke leboge ka gore last year ga ke ne ke emetse ditlhopho botete west le botete jotlhe le central lono lo nkeme nokeng re a leboga mme re le batho ba bomme re kopa go lo ralo re party ye re tla e tshegetsa ka thari jaaka moi a buile mo pineng bomme ba ba leng teng ka kwano chairman ke tla sebaseba le wena wa regional wa branch ha re tswa tsholohelo ya rona le thomo ya rona ke gore bomme re tshwantse re tshegetse party ye bomme re tshwantse gore jaaka gompieno re tshamatshama re ipaakanyetsa 2024 re be re bonwa ko pele re rongwa ebile re romega mme ke alo tsholohetsa bomme re teng re a romega aijeke tonkra mme botedi bomme ba ne ba se bantsi ka 2019 kana re ya ko go 2024 ke kopa lo iteke bomme ke kopa lo iteke ke a lo tsholohetsa mothusa tautone o ntseng ga le ole ke a mo itse nna erile ke tsena mo palamenteng a ntshegetsa ka letsogo a ntha a re phedi gata jaana ga go gatiwe jaana o tla lo tshegetsa ka letsogo o tla lo bontsha ko lo tshwanetseng go ya teng mme bomme a re emeng ka dinao le rona re bona le mo ditirong tsa party re thusa party ya go bona phenyo ka 2024 e re ga gote ba re batla ba etele dipelo lokanelo e sehuba lo re le nna ke teng aije ke tonkraf ko go wele ga mekere madomi 2024 ke yo mme phenyo yone ke ya BDP aije ke tonkraf ga gona epe party e tshwana le yone bontsi ba rona re gone ga ka gore ke yone e re beileng matshelo a rona hetogile re le lehatshe la botswana ke yone party e itsegeng ka boammaaruri ga go na le mathata re tla gore a re go na le boammaaruri ga go kgonagala re tla gore a re go a kgonagala mme ka malatsi otlhe a re go soloitse re a dira aijo ke tonkra